bazengurukiye kuri bano bashitsi turungikiye twagusabye ngo duhezagire inzimano batuzaniye duhezagire kiyago cyacu dukomereze urukundo n'ubucuti twame turangura ishaka ryawe bizodushikane gusangira ubundi nahazwa n'umwana wawe ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.
Yes, muri wa munezero ntangere umunezero udasanzwe ndetse tuba turahimbaza umunsi mukuru wa Noweli n'abana ndetse n'abandi benshi batandukanye twahahuriye mu kiraro twatugiyemo ni Elma Love mwarimu umutadabukirwa meze neza ndetse nange nshima mwabonye byinshi kuva tuva ibujumbura gushaho twagize ngaha anya tuko turakwita urugendo rugyoshye urugendo rwo kwishimira ariko tugoma sasare tumenye neza ndani mu mizi ihangiro ry'umunsi ryaririhe impamvu twahisemo kuza kugeherwa hano ryaririhe reka turondere bamwe abantu bateguye bino bintu kugira ngo ibintu bigende neza sasa kuvumura turi muri activity ni noma sana dada umetushibisha wane nimeshiba
asante kwa kushukuru
tugira ko tumenyeshe neza dusigure abari kwadukurikirana activity yahabaye icyo hari kamije muri rusange hawo sasa bari wayiteguye sasa nishaka ngiye n'abantu bingi ngo rena nyene yowe sasa rero the CEO Ego twahure mu gikorwa kiza cyo guhimbaza umunsi mukuru wa Noweli ndetse n'abana bo ngahe bubanza niyumvire ati impamvu wahashitse no munsi we nk'umuririmbyi sanswe nzi uko sanswe ko akazi kayo ka music hano onya hafi hari wahiye imaje ko wagenze hano
ya mu bisanzwe ko wamagaze ngaha no munsi mukuru wa Noweli mu bisanzwe ni vuka rya Kristo mu byatumye Kristo avuka harimo no rukundo byatumye atuvukira no rukundo rwa rurimo sasa natwe kuza hano ni just kugaragaza ugo rukundo nyana twagiriwe na Kristo numva nyana ari byishimo birenze cyane
bose akamu canke ikintu ushobora kuvuga ubwira abandi bantu
bwa ese baraguhamagara kugira ati brother ingo dushigikire cyane aravuze ati yako numvise kino kigogo ari kagiye wenze kubishigikira je yena vyumvire
donc badashobora kubisanzwe
baraduhamagaye Daniella yatwitura tubwiye ati karibu mudushigikire nanje nikigogo nshanze nkunda cyane gose sinari kwanga nikose
kandi yo wanga ni imana yari kuguhana sasa rero akabazo jemise ni kamwe ari hano no munsi nakembeye kuri stati y'umuntu bora umuntu yandisa ati ndabaza n'umuntu ayishimira Noel nziza mu gihe atikira cyo gusenga mugo kabona yuko yahangayise yakarondera amafaranga aguri impuzu nziza ngo ni ku Noel atikira cyo bumisa ayo ko mantere wowe wivuze ko umuntu usanzwe uririmba umuziki wo gutazira ugahangayika neza ati bana cyo nabuze icyo cyo kuri Noel nabuze agashati keza kuri Noel aho ntigaje no mu misa ntiyemera neza ko ni imana ba mugo gasanga hageze ku Noel anapamba kabisa yana suti la hatari kama irilango
mu bisanzwe nyene urumva twashireho umuntu nashura yiwe nimba hise mu bijya pamba nyene nagira ipamba ariko gusa nuko gusa icyo nabwira nuko ayo kwibuka ko hariho ababa mele ukundi kuntu komsa ugasangira muri bike ubufise kuza muri bino suko ubufise ibintu byinshi ariko ni muri zamvu nyene ibyo ufise usabikanye nabandi ushobora gusangira umunezero na urya atashubiye kuronka utwafungura urabona ari umunezero abana bari inyama barasigaza ajya nawo wabibonye
naje nazigaza ko zibagira
wabo ni basigaje kweri
Ego turangiza neza akaganiro kacu nk'akajyamo k'inkora mutima woshikiriza abateguye bino bintu cyane abo twasanze cyane n'abandi bari kwaradukurikira
ya ico no mbabwira ijambo ry'Imana ratubwira ati ngo nimwagirane urukundo ngo niho muzomenya ko nubabanje ibitiko turakora nimva turukundo byose ni mu rukundo atarukundo ntivyohaba ariko ico ndabatumirira ni kuri wa mutima fasha uwari wese naho tubawe baragufashije gira icyo ukoze ku bandi ineza ntibora ineza kandi turugwindi kandi naho ibyo muri bike bya office
muri bike bya
aho urumva ya usabye subscribe sinzi na channel yiwe
none nkawe uva hehe Oh,
I'm going to go to the house. Muri bika ubufise ndetse na byinshi ubufise uko nembutize gutanga muri bike sinibaza ko muri byinshi
uzotanga ego tugira ko nabwiye ko ari umuririmbyi tugira ko sasa kaka kadogo sasa kaka kapera umuririmbyi wese yaja ego umuntu wese ajara nizuka yiyo
dera duja dararo dera duja Jira duja, dararo, jira duja. I'm no longer a slave, I'm a son of God, the reason is changeable. Hey, I'm a fearless, God is all on my side. God is good, all the time, all the time. God is good, all the time, all the time. God is good.
Yes, welcome to TV, welcome to Imperial TV. I'm a brother, I'm going to tell a story, Mr. K.
Yeah, Mr. King.
Of course. Hey, go to tell a story and say, I'm not beginning any yumva kwa ya shitsa no monari banza. Ani banza habo nyo gute papa.
Yeah, bubanza ni fresh gusa nta nimbe ukweri.
Eh, na barit. So biri mani ni mjini.
Yes, makoza kudukurikirana cyane bane bahezagire. Ndese twagira neza ko tubakunda cyane but mudusengere ku rugendo. Cyanke ku bindi byose turimo kugira ngo ejo heza abantu bazobazo bavuga ati twarabaye kubera ko hariho abandi bahatanguye bahakore neza nko tuko turabikora murakoze cyane.
Badodora haji wacu batugira yuko bazoza kutugirira Noel. Nimwagiriye Noel abana bonyene. Mwatugiriye twese Noel. Mwadufunguriye ingenzi ryoshe cyane. Patiri yabwiye ko atanyama tumenyereye. None mwazi tumenyereje. Tuzoheza tubahamagare no hanyuma mutuzanira inyama. Abana baza kuvuga twariye inyama, twariye inyama. Bazoguma baririmba inyama, bazoguma baririmba inyama. None rero mwakoze cyane, umukama bagirire neza, abahezagire, hanyuma umukama aze gusubiza aho mwakuye. Umwe wese icyo yatanze mu kugira ngo umunsi ushike ngo mushobore kuza kutugirira Noel nziza. Murakagira ivyo mutanga n'ivyo musigarana. Ahasigaye no mu mwaka uza turabarindiriye. Turabarindiriye. Naha tuba mu mwaka uza naho mwoza kuturamutsa. Murabona ko tutagoye muduhaye agasuguti, muduhaye akabumu. Turashima cyane. Kuko twe turabana bato bato cyane. Turashima. Nuko rero turabakengurukiye. Nimwasubira inyuma muze kugira urugendo rwiza ariko rero nk'uko patiri yabivuze twe turafise ahantu twandika abantu batugendeye so kugira ngo tubarabarabe cyangwa turabona nimero ya telefone dushaka kubatwara ku mutima na cyane cyane mu kubasabira twebwe ico tudashobora ntaco dushobora n'igisabisha ico turakibemereye kandi twagitanguye umunsi mwiza Twaciye duhera ko dusenga tuvuga mana uratugiriye neza turahava turatarika ibiganza turakenguruka none rero murakoze kugirira neza Noel abana muragahezagirwa tugira amahoro ya Kristo
tungana kuba twasangiye twajyohere natwe be Noel yacu natwebwe yagenze neza sinebwe gusa kuko ni ikintu twari twifuje kandi twari turyoherewe kugikora niyo mpamvu twaje ngaha kandi twaryohewe cyane bari akantu nashaka kubaha nzagura n'agasukari k'iminsi ibiri nzagukaka uko kangana kose murakoze cyane Hama na mwese ndabashimiye cyane Imana ibampezagire kuba mwaje kudushigikira Uwiteka Imana abahezagire cyane no kuri abongereza ho mukubura abongereza n'inkomeza bakomeze rwose kandi muze muhere ngaha no kubandi muze mubashigikire nk'uko nyene babituye n'icyo numva no basabira kandi no babwira gusa Imana zibahereze neza murakoze